O Dan Kaʻilaʻau ke kāne o aina ole ele mākule kawahine. Noho pūlaua a hānau ia o noa kawai Kaʻilaʻau ke kāne. O Tames mahukona pahukua ke kāne o maraea manono kawahine. Noho pūlaua a hānau ia o Liliana kahalepoli pahukua he wāhine. O noa kawai Kaʻilaʻau ke kāne o Liliana kahalepoli pahukua kawahine. Noho pūlaua a hānau ia o Mary Momi Kawai, he wāhine. E ola ka hāloa o ka ʻohana.
Ka ʻohana happy you're my grandson. I love you.